yeyazi nje nofuna uqwalaselwa guys le tendency yenu manje othanda uzinjecta ku situations ezingafuni nina bonke abalontorotshi ngoba khala ngoba ingavuya indoda enofumana ezami nudes ah suka it's not about you sis ntombo didi funa komuntu ufuna inudes zakho wena nihleli ningazenzi nozenza akade ezonto kula age group because kaloku umuntu ufihla izivubeko ze apartheid abanye banesasikasa kuqala sesi section umuntu ngathi wayexhelo ayikho sexy lawo but ke asikho lapho namhlanje but guys ningandivi rongo guys right yakho ungathumeli inudes xa ungafuni omnye ngumntana semission for nina umzimba wakhe itempile abanye balwa nemimoya for nina baneza protection order as appetizers mos ne nudes for nina ufika imama libhinqe ezandambo zinemiqamelwanyana emdakani caba zizitop nonsense zothikoloshe but ke asikho lapho namhlanje guys kwale topic yenudes nibonisa into abayeni lalijoya nezimenqe zabantu first of all ijani ayiceli inudes ziyasizela all fucking jani ufika icenga umntana abantu bahavezela nda ipink kaloku hayi hayi mako din focus bawusenza into zenudes fine for nina shut the fuck up omnye athi hayi ndiyazithumela maqha ndifihle ubuso yinto lo nonsense leyo for nina iyafana nje noba butywala buselwa nguthepiso bungena alcohol I might as well googlish inudes ezirandom xa ndingazombona lo mntu ndifuna umbona and ingxakiyeni sike ndicinga fani uba inudes yiporn okanye yi-sex tape awunyanzelekanga for nina uba uveza ichifichifi kwiinudes yinto nje leyao bekusuppose yithiza nje ukurhalise ungazi ukuthi gxintsi umntana abantu ngalasinyeke akho thutnamos laa nto leya ufika inyonyozila but ke wethu guys kusemhlabeni apha maniyazi umntu makabe le nto afuna uba yiyo